One Vision GH, your best online news portal.
This area, say I'm saying, now this member one of version Jews, you know, we should call the Bible a sensual land, the Bian Samno, and as a bray, Abba Beto dry a day, a munchy one day, you know, Edia Tower, Yakinka, Eddie Asumon, Ed Dosso, Danny Denina, da, a dear chia, and yes, a bray, a baba, Abba Beto, and Tian Shaba Babuano, na, ye de Abba Besumo, Pepe, a wealthy day, so what are my wootie now, subscribe, no, I say, notification bell, no, so ever honum. For answer and cabby swamu, natures any be beer and to me and conquer pepe 101 and fa emma. Na the idea to a wim prim prim baba can can add the awesome wono. The edema couldn't be a betty any say. You see, the edema quoya and sent me subiaba womu and na my uncle and num. Now pussy for any doing chimu. Woman as raff one and num. Now I will go out to be more no eco crook or say beba from now can be beer and I won't sa a better to rough rough for dear. Wom de beshi o pepe no ma kika wo mu biem nanso gana fo bi se se na be kwane dia ene onso be wura wo be fie no na ye ne nkrama yi ready wo ye se wo beto nsa na wa masan na ne ye hini mo ano na ho na mo nso be hu se yes se mu tutu ana se mu dwane na me dia wo bubu obo mentreni nsa huna me sa o keka sansem ne biem a de be ma posifu achi wo ah me dia me bo koko why na eka sei na ohwe akwantempo wa asesei emu poto so ade ne adwa ya so ngokure mu a sa heavy duty trucks no eka ho pa na esa ne mani nyina esie na DCB head atudwa achese wose railways na de ya nipa bomfo bi ewiewia no oba e wabo modje ma sa nipa bomfo no wo mu ehuna mane ebi mu ehu aka adwem e wo mra no ensem ebusia wei ene ensem ebreme ye sa soso ya ye de esum wo e wa fidie so wada ma wutie na wa subscribe no wa share no vofronsa etumi aka bi pepepe na ensem no edoso ankasa na nyuma ko ya da ma na aso ya sinsi kafo mwa, ya de ensem ni nina edi ema wo. Eye atiko heba clinic, ayere sabi ya kasiye pwafie ya, ebe buwa kwa niyase nina anso, ama nyaruwe biyara, tete wono, asiye betu se hongu, edi ofri ni pedwenu. Nti bomadra na kopie mu ewo tema kwa mti 22 na kwa kwa jie wa heresa. So menya nso star oil fuel station ewo numa ena yewo. Ahumano ena egusuwe. Yeye juma juada kwa pimu ifiada anapano nso mpe mu kwa pimu enyumre nonai. Nebani meme nda nso dia anapano nso kwa pimu vienu mienu na yatinase. Seye osa sexual weakness, infection, hypertension, diabetes, typhoid, stroke, fibroda. Mamadra ko na womo ensa yade na yade de eno ena amba yanka yasem oba ni pedue mo ani dwe akakabensem ntina wanya ataban obesu otu e manu kwan kona yemfa ehaba manu ensa yade na suto ya na se office ewo kaneshi kwai na akokoje ebuo no wo fom dwumadie bia opese wudi ewo mu bia no akwanya ne nie ba magina akokoje na entimi emwao na faye udumedia opese uyeno. Eden mwenyi ewo Wessels mo ene ShopRite ni mshepe. Yewo stores makuma kudunsu ene wumu. Yewo 2 bedroom apartment makuma kudumienu. 1 bedroom apartment makuma kunsia. Ringi ahumeyi na kwa kwa jiden ye tong. Eye 0266-075145. Ringi mpenyo fuo na unu wamu eni enko mbo. Ebe buwawu. Daino enye media matudi nse. No wa shayin sanse enye mapa eni wumu. Disi poku kongonko. Mune champion na nebusia. Yantubu wa sena enseni munchi mune senia ACT eno. Yemfa endenda ewe fidye yiswe. Na. Abuja ye free enseni munchi mu ase. Na nsente musubi aba ECG4 emu. Eja, yesenka mpenyisi diya wa hile ni nsemu unu. Eni yubumu. ohwe kwan a isidifo duru ba bi a wo mo kwa je wo mo enka nia sika obi timi ehini ayi enkraman ni wo gya wo mo se ompam onikro edu ba bi nso a enipa kro no so wo ye mienu so wo ye miensa se ba akope ne koye ye ma ne kwan so pese wo koye disconnection ye ma ne kwan e ma ne nko disconnect uti anye ye kura wo beba no ni asan bo e de aka ho nti akwa ye oh esuye ene anamuntuo fufuro a wo monam so emprempren epes wo mo de cheganafo no ene se wo mo kwa sese wo mo nko anantete se kane no asrafo edu wo mo nche mo mo shase enye nanya ya wotwe mu na wo ye gugwagwa tobe tobe ya na chese wo maten wo mo nsa ewo so asrafo ka ho na yei ena mame bi ene ne ban so wo mo akoka adwamu ewo isidifo ensem ya ehonsem yedi kan ebebo omumu metire 65 years old woman bi a ene ne ba a woka no ho Samuel yako hine dogbe ena mame na nkasankasa mu ya sabri anti ekuya Esther chese wene ne be yehuna mane ewo isidifo ensem ena gana fobi nso adwene abaso a womo ekase sa wohwe su ene ban ne anamo ayi sidifo sesei wo mo pese wo mo fa so agi sika efiri wo manfo ensem ne de a wan we ya dabidabidabi no wo manka ye nsu wo beka ya sere sanse sa wo de kokuromoti ekwa ayi ase a ye de sotro ene gya kwan wo fro patapa hye nsu a yesu sotro nkwanta na wo mo hwe ye ena wo mo nsunsum ani afidie no manko ye gya wadwo sanse beti aka wo mo kom de wo mo ye no mo be mankrofo nsu afo mo ho adwene ne wura wo bi fie woni ne kokka ne nkani ho asem ono na ama na no so ena wo ba ba ye papa efio wunim de ehye ho so abo no so abo ni tirimu po so ono so ayire de se ne de se de wudi se me de betwa ye besie nsi so adwene pen na nipa kro na fo woni tim wunim Nimi timi fie nu abawo ntimi so metima bopo bi dia tumi tima na se empo mape ayi enkrofo bi kura wo ayi edem se onso ba wo mo enye emeta ke nu omo nso mu bia unim sanse epona matum no obi wo mu wo obi nim wo unim na sesese sa adwene wei ene sa su wei amafa edia tren ho no obi nso betimi ayemu bi obi betimi afa adwene a wono nso so ebe ha mo pa nti isidifo wo munya hwe ye enye steady ne kefro pa nye sa wan we ye daache no wo mu esu a wo mu dia starti no obi so betimi afa ne hwadwene apemetwofo bi agudem sa asrafo na mu do mu ba kampese wo mu na mi se tu enka wo mu ho unhu se tima civilian bi ahwe ayi osrani da on muhu bida nti na mu di asrafo ne nam obi nso betumi akye asrani asrafo no mu dum akyi no squad bi nso so ebetumi atwa ahia mu wabo kunka agwa mu pa anye gwatro nti mu hwe yi nya saa de amode start no mu badwuma nso da akye asrafo no nso nya sɛ mu te da akye abran mama mu kra so sɛ mu wo betumi nti mu toto mu nsa rofrof obi maame obi ba mo kwahwe ne sɛ ni ɔno nso ɛtete wo ne kuro no a sɛ ni ɔno nso so ɛbɛtuma kwa kwedi ne bɔne nti munya hwɛ na wo yi sidi ni kura wo asra ni di wo nkyɛm nti a wanya abɛmbɛn ɛnya atabɛn wutimi tuo no wura fi sɛ ɔmo nso bɛtuma di ntɛntɛn hu baabi a wo fie wɔ ye bɛtumi aba office wɔ bɛbɛtuma di wati a hu kwan a wo nam so na kromfo a wo bɛbɛ wie nipa wo fie da krope na ɔmo timi de ba wo monitor wa bi wo kura wo timi de bɛ sɛ afɛ emonita wanamwa hweta ma wupie ta ma woba nkomo awudie adwuma wokɔ tambe na wode efa ka obetima hwe ni nyina nipa akaso obedi ubone nti womunni matena ye wo ni kura woba no woba di na fie wonhye max obedi na ho no uno omudi nkomo do so ni kura kura difo na monso so makwa yese patafo edi aba so obi kura afia bonte kura beka bia wono kura mode ne befra sense adan a muji musika no ni kura ba beka bia na wewe no yire wonsem na bi dabi wo mso betuma bum se jenjen nti sidi foi gana fo se su a mode afa se se no ewom se nipa bebre ebu o mai kwahwe a di nkani ai di ni dwa nya sika paw egu ni botom nzo o mai wo maye ontua ne nkani aka na ayi bambafo omudi mochi no ada na momfa ronti nkuta ukwana nipa ni agugu agwa madu anu mode neko na sa wo to twade de wo yesa ne nani bra owo okani bra so onsu betima tetew We see Jin said or send the baby or back as a woman who may be crow. Oh, who said or by my camp or so in 5 months, and who I saw what he found. Send some way to me afar. Fufro, I will move free crew for so now can't quay. Now, one saw what office was Simon Temu and Simon Simon. One super janaki. Intif ye, a cocobo, any dahonia honda so. I was now one of version years to neighbor Madden subscribe and I say, no for front sank cabin no moon shabby. Now, my entrance and tinsins and fufro moon. Jem Tenny, Edema, MPP, Amani Kuno, Bernard and Tribos, Yakometre, as Antimumufa. Na papa ina sabre wase asen central ma sebe dwani Kennedy akumpre kun ejapon papa yi ene ouso adota wonso akrekwentu obie nanu a nsem bia na woka timi hunahunahunahuna nipa saa na nsem kayem ni adade utimi sentre ni bono eye too much nano ena sabre ya meka sei entribos yako womu se papa yi ene asemeni dance etwa nu obi ne de ya dance ye uhunahuna tiger pi ayekoi ya antiku krumi ya anti jame ya antu anka awo sora nso ye ti ya ni dimakum Ahmed Hussein Swale ene dai ya wo wona na twetwetwe obesori obesori o kaja ya wo to ya anma wonse edu no enti papa yi entreni bo a me de me wuntumi wugina apaso na wo ye ayi oralia Oke okay, kake kane ade ade na asumesi na meye ni sei na nyame betua weka na we wonyo obi a na we wontimi nyahwe na wontimi na wudi obetuma ye bibi kane wudi obetuma ye bibi meda me wontumi dia me me bumra wo mezu me nkwaji na paso nkoto aya mpia mfama no ntimi hwe wadi kan bo menteni me hwe na ebeto akoso atoaso na obekan 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 mebo aposifu amane ame abechu mebo aposifu amane ame abechu person se posifu okura kasa asem no onipa ebi ananete ananse nipa onimwo enne no abontani echa eya wo se ebi odidi agro na tine kwesi ye obenden bra no wani abra taga pia ekuyi na anas maye ni se na mayi na di mema na nima pie mo bi ahu na mema wa ba ba da bonte su mo bi ahu se na ositie wono so didi amanfo sika oye se yese okeke kai na ni ku oba ehukote chima yede won tansa e yiri wi ya wo pre ayu kondi afri mu ntume de me ne won kwetwe tan mane nte nemum se wo kamasem na obo menteni edita atoa nso memu ehu se me wo ho abuzia maentwaso nkopie mu ewo ensemfufuru mu na heavy duty trucks na mra sebedwene ewo jema de she wo jama nofa batom pesaso ni nyafo Frederick yao ahenkura ahenkwa mpamcho anofu mbredo wodi tuja acheche mu ese wo hwe potos ahodo ne gana akwan a ese ntentempa ne de sobo ebo aban a sa kasi mumruntum bagaya tela tele nam kwen sui eka ho pa ene nam soma kwan no potosu age so afa kwan no esai entempa esense womo na womo se kwan no ohwe senkata sinko na tikobi na pragie ya bobo ya ibi ene nam kwan so nko asa ntinka ebesese kense sa nan so so sa kasi akakrakai ene o maji kwen ya bosu se ya diata o moni anse bale ene ye se kwan nti ngana fo nsu busa se papa nti aye se no na mu betwa wo mo kwan mo mo na sanse wo kure mu ene ayalolo abandada okro asabri wo pasa be dibiem etwa ne kwan to ayalolo kwan kura adrafo ni nsa aje abosu se be ye na mbotwa wo mo kwan mo mo dia ene ye sanka ebefa na nya saade na wo kan sa wo kan aye den a wo mom ni kwan bia fa so hanu mbefa nti eno na eno anu aduro eyedie gana fo nso asembusa eno mensi krache pena ojema adehye wo achiase apoema ntayun manya fo Richard Amponsa ejaben wose railway keteke akwantempo no titiru ne de keteke emfaso na ebia fo nso kakra baso nti aban besiesie ndache no obehwe na kwabrane sedie be se yi haso blade sedie be no mudi twa na hyehyehye no mutwa etumtwa road no ka ma mfifo ba bi video bi a ekọ vala so ya dodu ni se ya negu ka so na trailer kase pa o ni etwe ni se ya anya na ye de kura ye kwache wo mu nti sabre wo so no wo bae no ani enipa wo mafom ewo saa kwan no so a wo do makwa kwagina emra nanu a emra nanu wo mu edi no enya sem ketua no ogusu so tokoso se e free afimpimi ni dun so ya obeye DC ewo epo mu achiase wonom no obo no homo de na se obetumi aboa amo mo microphone techi amo akiteke enim guase de wo mo pe ne dane de nyina no ono so betu wo mo se de emra no aginga mu ntrinti ewo wutim se obekwo pom wo baabi akwa kwawi akiteke na de ne bidia ene ye study se wo kono ye kwoche wo ne chewo nso a court of santai ye du ko jan san se wonu anu mu bi ewo ho dada ye du o masemu mpo ebinum ya twon o maso dada ebusia ye na san se misune fa kase ni sutie ye ewo one version church so bo mod na subscribe na share na foforo san ka bi no mu hwe bi osomfo disipoku kongongo bono champion na ebusia ye di wasi
One Vision GH, your best online news portal.